ngibingelele kuphi nakuphi lapha khona umculo kamaskandi, ngibingelele abathengi bomculo kamaskandi, bese ngibingelele nabaculi bonke nje jikelele, ngibingelele nabaphathi babo abaculi. Lo obingelelayo i-Various Angel umfana bakasibuye usenaita general usezwa phansi anamafika njengelayo omoyesigoda aqhathwa khona-ke wayifunda ingoma caba kwethu ngixolise nje akuphinda futhi ngivele ngiyazi ukuthi senginokuvela nje kakhulu ekuningi nakakhulu kodwa caba kwethu angizele ngokuloku ngizocela nje esaphutheni kakhulukazi abaculi kakhulukazi abalandeli bomculo wesikhathi ukuthi bephulele ngesix e-train lapha kwamayemaya la enzokundlotsha khona i-CD yami engitshatsha ehlokosa khona i-CD answer my question la enzobe ngilotsha khona umsebenzi wami omusha ngibathulele khona umsebenzi wami omusha abathandi bomculo wamaskandi bese-ke nginxusa kakhulu abaculi ukuthi bakwethu nizenizomaseka nizenizomxhasa sibambe nento sihambile kuzobe kuqophe kumlando yabana ukuthi umfana wasimemoya ngiyazi ukuthi ngiwafana ngakithi kunokuthatheka kancane ukuthi ukuthi kakhulu vele kodwa kuzobe kuqophe kumlando kwethu umfana wasimemoya ukuthi ufikile futhi ugalelekile. Ngiyathemba ukuthi nawe uyazi une-Various Angel njengamanje umfana olandela umayo ugathi-ke lo yezokuyebo ukuthi isibenze siyaba yiakhulushiye emhlabeni kodwa njengamanje kwethu sekukhona i-Various Angel ongena-ke sethile nento amayoka siyacela nje isaphotheni wakwethu likhume kalo zonke zasegoli kuzogcwala nje imayimayo futhi imayimayo la ngizobe ngicacisa khona ukuthi sengikhulile nami emculweni sengikhona ezingeni la ngizobe ngicacisela usho umhlelo omcela ukuthi uma kuthiwa awumfaki lo mfana ogaloshumayo ngoba kusho ukuthi ngabe kunenkinga ekhona. Ngiyabonga kakhulu kwethu, ngicela nje niphume, ngicela nginxusa abaculi nami bathanda amaskandi abaculi abazobe khona baboshelwa kakhulu bafika ukhona isigqoko sentambo ukhona uKing Shaka abangani bakhe ungeke amahlalela ngiyamazi kakhulu bakhona nje uboshelwa ama-TLB ama-WS uboshelwa laphana kakhulu kwethu kuzobe kumnandi umlungu uzobe khona ezonandisa bakhona futhi baningi abaculi ngangize ngibaqeda bazobuya khona abathe bazozokuxhasa lizobe likhona iphakade ukhona umdineka iy'nkathi zami nje zonke lezo ezasimashinga-ke lezo sobe sisho khona siphelele sokho uqabula bebe khona bafowethu uboshelwe nje bafowethu siyacela nje niphume nizobona abaculi.